sia pa rine ba u ḓo vhusa Royal Foundation ro swika pano thavhani ha mailo sungwa vhone gumani nga nne Kennedy Media vhathu tshivhasa ndi thavhani tsho vhanga uri ri swike hafha rine vha u ḓo vhusa Royal Foundation ndi uri ro ḓo dzhia dokumentari ya vhuhosi ha tshivhasa vha tshivhasa ndi vhonnyi vha bva ngafhi vha vhusa ngafhi hezwo zwithu roṱhe zwo ṱarara nga zwi wana ra zwi dzudzanya zwavhuḓi kha dokumentari heyo vha ḓo wana ri tshi kona u ḓivha na zwa uri vhathu avha mvelelo yavho ndi ifhio vho vha vha tshi tshilisa hani dzina ḽi ḽa tshivhasa miḓi ya vhathu ḽi bva ngafhi ndaa
ndizwa kumarikolewa nga maanḓa vho kona u swika vha tshi ngo ḓivha ngoho nga maanḓa ya nyimelo kana vhuhosi ha tshivhase mailo sungwa ndi nne mailo sungwa o bebwa fhano Mukumbani o bebwa nga vho thikhethali Prince Tshivhase ndi tanje lavho zwa dzudzanyea uri ndi ḓe ndi dzhie vhuhosi ha tshivhase nga 1970 u bva murahu hangeini u swika ṋamusi ndi kha vhuhosi ha vhuṱanu na vhuvhili u bva ningei murahu kha vhuraru swielo shango ḽa tshivhasa ndi shango ḽihulwane nga maanḓa ndi shango ḽine ḽa vha na mivhundu minzhi mivhundu yoṱhe ya tshivhasa ndi fusumbesumbe 77 zwine ra ita zwone ndi zwa uri nga ṅwaha ri na miṱangano ya mahosi yoṱhe mina ra dovha futhi ra vha na miṅwe miṱangano arali hu na zwiṅwe zwithu zwa shishi uri ri ṱangane ri ambe na mahosi ashu zwino zwe ra dzudzanya ndi zwa uri nga ṅwaha a ri vhe na miṱangano mina uri ri ambe nga zwithu kana mvelaphanḓa dza shango fhedziha hu na zwithu zwa shishi ri a kona u vha vhidza uri ri ambe nga hazwo zwa vhukuma ndi zwa uri vhomakhulu washu haningei murahu vho tumbulaho fhano Mukumbani ndi vhone vho dzudzanyaho hei mitsheto nga nḓila ya vhuḓi yo to raloho vha ḓo vhona zwori na mitsheto ya hone a ina na semende yo to itiwa nga nḓila ya vhuḓi nga nḓila ine ya fusha muṅwe na muṅwe arali vhono ya Zimbabwe Rings vha ḓa vha lavhelesa na mitsheto ya fhano i to fana kwa vhuhosi ha tshivhasa ho thoma kale vhukuma ri nga vha ro no fhirisa na miṅwaha ya maḓana mavhili musi vhuhosi ho no thoma zwe itaho ndi zwa uri ho thoma nga tshifhinga murahurahu haningei ri dzata lo thoma musi mativa onoha hadzuriwa ravelesiwa zori uteo vana mulaifa mulaifa wa tshivenda zvalavelesiwa zori no zvine zvafuna itiwa ndi zvauri vhele ra rusiyelo uteo udzhena nango vadzudzanya vakalana vakeguru uri vhele ra rusiyelo adzhene dzata lo thoma ono dzhena a tshi khou vusa ha pfala uri hu na vakomana na vhaṅwevo vha no khou ḓo muthutha fhedziha zwa ita zwone a mbo ḓi ri ndi khwine a tshi ṱuwa na vhuhosi yawe a swika a dzula fhaḽa ho no pfhi dopeni o ṱuwa na vhuhosi yawe o ṱuwa na vharathu vhawe na dzikhadzi na vhaṅwe vhathu vhe vha 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 tshi khou tshimbila naye
hafha zwa zwino vha nga lavhelesa ro swika kha ḽi shango ḽine vha ri ndi dopeni dopeni ndi hone hafhaḽa he maila u sumbya vhone vhaṋe vho ralusielo vha swikela hone vhori vha tshi swika hafha vha ya vha dzula fhaḽa kha thavha heiḽa
ra vha ri ḓo humbela uri khosi vho ralinala vha ḓo ri sumbedza uri na vho ralusielo musi vha tshi bvange dzata vha tshi ḓa fhano vho ḓa vha swikela gai vha fhaṱa musanda wavho
ndo livhuwa vhori vha tshi bva dzata vha bva nga ḽaini ya hampaila vha vhuya nga hafha makungwi vha ḓa vha bvelela tshigodini tshigodini ndi nga hafha fhasi u tshi bva mauluma vha dadamala na thavha yeneyi u swikela are vha nga sedza hafha ḽa nṱha hu na zwikwara zwa 1, 2, 3, 4 ndi zwina kha hetshiḽa tsha namba 2 u bva hangei hu na bako kheḽila nga nṱha haḽo hu na miri midala kheḽa ino tonga yo to ṱavhiwa yo to dala falaho ndi wone muḓi we vha ri vha tshi swika vha swikela khawo ndi hezwi vhomakhadzi vha tshi yo dzula vhulaudzi vhoraswele vha tshi fhira vhoralinala vha sala vha vhone vho tikaho yei thavha ya tsime
ndi hone he mailusungwa vhoralusielo vha ḓa vha vha o dzula hone fhaḽa
ee vho tumbuka hanefhaḽa ri vha nga sedza hu na lwedzi kho lu re na miri mitsi hafha hune lwa fhelela hone ho vha hone tshisimani tshe vha 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 tshi ka hone maḓi ndi vha vha tshi ka hafha fhasi vha gonya vha ya naho hafhaḽani hafhaḽani nṱha zwa zwino vha ya vha ḓo wana hu tshe na mitsheto na zwisiku zwe zwa vha zwi hone musi phedza dzi tshi bva hafha dza dzi tshi ṱuwa nga lwo lwedzi lune vha vhona lu tshi nga lu na miri dza godima hafha muedzini dza ḓa dza ḽa ka hanefha hoṱhe hafha yo lapfha nga maanḓa ndi uri ndi dindi ḽi no tou vha fasi fasi dipi hafhaḽani zwino ndi zwone zwe vha vha vho dzula hafhaḽani thiri tshiḽa tshifhinga vho na mabunyu vha tshi ḓa vha tshi ḓo lwa zwino musi are vha tshi ḓa hafhaḽani ho vha to kunguluswa matombo a ḓo vha zhaka vhanefha vha sa swike muḓini ende hangei nṱha vha tshi ri sumbedzisa ho vha hu na vhanna vhane vha dzula nṱha hangei vha no gada uri u songo ḓa zwithu zwi no bva nga nṱha zwa ḓa zwa ṱhasela muḓi
o zwi amba uri muhumbulo muhulwane wo ḓa hafhaḽani yo vha i nḓila ya kona uri vha wane vhudzumba mavhuḓi uri ha vha ni khou ḓa u vha tshotele vha si kone u vha swikelela nahone vha kone u vha vhona musi vha tshi khou
rawa vha tshi gona vhona vha tshe kule ndi uri vha zwino khou ḓa hafha vha tshi zwi vhona nga ngei nṱha vho tshi dzula hu na vhanna vha tshi ri vhudza vhe vha vha tshi dzula haningei vha tshi khou gada hangei nṱha nga hangei nṱha 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 ngori hangei nṱha ndi mudavhi ndi tou vha shango ḽo waho ri to zwi pfha vho dzula tshifhinga mara vho ngo dzulesa tshifhinga ngauri vha vha vhathu vhe vha 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 khou ṱoḓa shango ndi uri vha vha sa tu dzula tshifhinga tshilapfhu ngauri vha vha khou ṱoḓa shango lune vha vha khou enda vha tshi dia miḓi yeneyi ya vhangona vha tshi khou dzhia mashango ano luvha o vha a tshi ḓi dzula a sa luvhivho o vha a tshi fhira ndi zwe vha vho zwi tshi khou tshimbidziswa zwone
u fhira vha kha amba uri o vha a tshi swa kha ḽiṅwe shango
ndi u tou ṱuwa sa ṱuwa vha vha tshi vhulaya vha vha tshi vhulaya
batia
sa pfhesesi o vha a sa dzuli o vha a tshi fhirisiwa kha ṱuwe ari a sa ṱuwa u ṱangana na khakhathi yeneyo ri u avasiwa
ohoho
fila tshivase ḽi khou bva kha kauvasa ngori ani safesesi baba chifunga mudi ni doto tuana sia zote asala chikumba chivasi.
Hey, ai. Oba kuruwa ndo kuruwa ni bukuru. Jambo na mashango achitubiwa bo baba hapa nane bachiko chiba bachiko tumba bachiko.
Oh, tema changwa abo chibase. Siko yao ndi hapa la ni bakone lila. Ndiyo ni heba bahone bachipira. Bachi yange ni karaba.
Bagitanalo.
Bahone bakono sabachi ya pipidi. Zezu bachibo dobuya. Ono wana biso bachibu yelange no ama kazi. Nga uri hapa burauzi. La lishango la Bomakazi. Dine la katela shango la vuba. Murungwa na le labura uzi la na ile ala ngenta.
Amerura.
Ndi shango la la bomakazi bonyatema. Zino ngauri mibuso ti yo dana zikuwa. Baba ko deli rema ba ko disendela ba chita sendela. Ndi ho ndi shango la chivasa lotoma nepala. Ndinga zoli chiko jia taba yote ya tsime ngari ya hula mwezi u jia taba yote ya tsime. Wabuya na yonga hapa. Zino wahaba lani bodhito sendeza. Iko disendeza. Ngari hili shango la chawa robezi alina kosi ya muna. Lalo ne wa makazi karazi ya wahaba wa Patrick. Ndipo nevane wa kukusa Nepala. Ndi shango la makazi. Loto sendezi wao. Arevanga sezaho, emi diyo tene bako hivyo na hapa.
Hapa noni hapa?
Ndi shango laborali nara hili. Ndi labo kote mnene, kaborali suyero. Litoma hapa la hotoma uku kukwara uva hapa la.
Kwa kukwara kufemi ni
kukwara? Kwa kukula chigodini.
Kwa kufe chigodini?
Li vane nge chigodini, lambo zidalo, telitorali. Wako wana hene chichikwara hichi, chabada yogonyao. Lali kowela kadopeni. Bura uzili chiko toma hapa mlamboni, lichituwa lichigonya vuba, latuwa la ya Amerura.
Kulibu wanga manda, rukono usika pano, barusumbeza, hiu makuru kukuwa shurote, batumbuka hone, musibajibazata, bachi bubuya wosia, bachi bukwatisa, bachi kuchimbira, bachi tumba shango lote, linoni, uro wosia wubu urwane, kuzili wanga manda, nisuzi urwane nga manda, shunoni. Ni mafungwa abudia. Ili bako ili, loba lawa na zina, kana siku zino kufi, ni bako ni latawa ni yatime.
Hoba hone sikoni ya chibasa.
Hoba itutu musanda.
Musanda. Rifuno simbe zangu uruba. Zino ya tazono rambura chindula uruba. Riruba riko simbe za rikolibu wa uribora lusi yale. Uribora dela shango du uruane. Riko busa kalo. La manona hune abonori. Riko dipina kama. Arirubi rote.
Mutombe.
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 Mutombe. Mutombe.
Mutombe. Mutombe. Mutombe.
Mutombe. Mutombe. Mutombe.
Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Mutombe. Kwa mapanza. Wamano mavili, awima na ushava.
Uvahane po, ndiezo achiri labe sa shango hili. Atuwa, achikuruwa nda chidere, asuka azura, pala duguni, kala pipidi. Ndiyane po, uchiba na biso, awumera kala zewe, nyatema, hapa unafi urauzi.
Ai, roshi kapano, unaba urauzi, anyatema. Akosi bora zilani mora rushiero ba davasi ya karazi yabo bonyatema musi bona bana biso babu yera pano matiba akhera pano shiro dore mukara bar simezeza uri masalele ayo abo babili odzumiwa rumburufi mukara rosi kafano zvino pano ne a nyatema harazirani nerechikobva ruwana mangi nendi vamusanda boluvai vai Chivase ndi na mbo lupenyo Chivase. Roda pano richiko dhera utavela he mbo makuru kukuwashu mbo ralusielo mbada hasika hoi awelu wahone. Shunurari kori mbwane madhuru buzongore radozori mbo ralusielo mbo rubhange ni bada pano akarazi ya banyatema. Zino bada pano mbado batu wabachu wabu ya pano mbona biso mbatu wa adakhera pano mbosi ya pano karazi ya banyatema. Masalwa aba aine pano so nara kumbela uri sabarwa name mukumbani badoro sumbedza zori ndi rumuru piyo hapa bune masalira haya aba obe wa hone
ai mukala na mukeguru ungatori potovidzana voro uza hambo dzivana biso mukeguru achibona ari karadzi owa nane awa hambo dzibato havatu
hawo
uviri hawo nyatema na karadzi yawe
aba mapungwa ano mangadza
a mangadza nga manza uri vangatwa hani vuruchi karadzi na karadzi azvingi zvichite
Ningasha zve bakonosheka he ba masaira abo abe wapetunti
ndizone zve batodzura vewa fetuti mumwongo dzura tungo mumwongo dzura tungo he ba vewa hone ndi fetuti orara vatu vaurwana apa aba vatu vorara apa ngoho Boba beba Vachi Daka Rine Roedera Ga 1944 Ripetuti Vari Razilani Razilani Vuani Vuani Rodani Vona
Vachi Dara Vona na Kotia Vonamana Wab
Arbachi Languoni Ti Rodani vona nando vuyanda mangala uri navanga njenani roe dela rova
zvikoro pfala chotori mukaravo vovana luck vovana mashudu haukono vatsine na mune wavo zva vasvikisa kha uri vahali vawela vafera davane namusi vava dalele zvichikobva kha uri Mune wawona bahari yaba ivo babe dzopaliti
and zwo
kamusi makara zwinwa zwino vanga todo pfesa of the sorry o wishaka aba harazani na banyatema na bachivasa ndi vopio
nyatema oba ene karadzi ya chivase wa matoma
Rarusiero.
Hapa ahunjeni mutu asiwara zirani. Ahunjeni asione ma hune awela mungwe na mungu. Kaningini bo edeza zifoni.
Hai. Rekatutewa za matane analakale na kale auri rana ziende uruzashu. Hune na hune ravea baranga panda bashu. Na hune makutsi munene na zikazi na bakororo. Rababe wa hone rikati tevetse mapunga na la kale na kale
hai vanga vavo faradone la vuhosi
rikolivu wa mukala bokono ubana chipinga vadapa varusumbedza he bo makuru kukwashu vada vabedzi wa hone rikolivu wa robona nisho zvabudzi zvasumbedza na hone
mara vane vo burunga katungwe
hai zvi kotaka dzanga manda ngari kono bona zvori zvabukuma ndiwana hodzurawo bahari ningazvoro rusvika rakisvika pano ne rawana na mapfene achikouda asi mapfene pedzo siambori riko nemeredzo nokusimbedzori haiwa hosvikiwa nahone ukolibo wori rine vadhuru dhuru chipenengerwa name orangwa phanda nga mailo sunga vo midia vati prince kennedy chivase roda pano udhomero bona zvori umakuru kwashu vagai ndozvirwana mukara rikolibo anga manda eluduva ndituva dzorana nga manda ndiva zvakare karine rote
varendirwa namera vonyi
rabotugwa nda
uvane po kajena luvengo mukololo luvengo nene oba muhali hukuma oba achirwanda dzabudinga manda
abandi vo mpigala renye lisani mboneni ndi mudhuru dhuru wa ruvengo chivase makuru wanga vo masindi mpigala re chikobokobo ndi mwana wa ruvengo chivase ve baba va muranga pamba wa mbi musi va chivasa vachigojea mashango aya vachitsanando vo rwa uyo usvikara thengwe vachivuya vavofiwa muvundu wa vufuri ndihone hunenda usahone aninge
ndi hezwi ya ruvengo achibona zvori hafa kala pibidya udzolinga ndere yavuti ndi hezwi achichimbira achichimbira asuka awana dzimwe thava mbiri apa chibungururu adzura one ono dzura aleveresa awana zori hai audzurei ngauri masvina angakona uri arwe nae nga nḓila yavhuḓi hanefha ngori o vha muhaga hu tshi zwimiwa ndi hezwi a tshi tumbula fhano na ra vhone lwa ṋame lwa vhuthugwana mukumbani a ḓa a dzula hone a wana hu hone hone hune a ḓo tsireledzea hone ngauri ri hanefha hu dovha vha na bako ḽine ḽa vha hone zwiṅwe na zwiṅwe zwine mmbi ya vha i tshi ḓo vha i tshi khou lwa yo lavhelesa masvina hu a vhonala na musi vho ima hanefha vha kona u zwi vhona zwori mmbi dzo vha dzi tshi ima gai ha itea mini. U bva kha vho Luvengo ndi zwi tshi dzhena vho Ligegise.
Vhano ndi thovhela vho Ligege Phophi Vhengani ndwa ya Maṱutsuku. Nṋe ndi muḓuhulu kana tshikwenda tsha fhano mukumbani. Vho makhulukuku wanga vho ri vha tshi khou lwa nndwa vha tshi bva Dzaṱa vha ri vha tshi swika Duthuni ha siwa vho Phetha Madungo vhane vhaṅwe vho vha vhidza uri vha pfhi Phetha Mashango. Ndi Murathu na Mukomana na vho Thovhele kana vho Mele u Sumbya vho Luvengo. Ha vha Murathu wa hone kana Mukomana vho Ligegise vha tshi vha hone vha tshi vhusa hafhanoni mukumbani, hola Phetha Madungo o vha a khou vhusa Duthuni. Zwe zwa ita uri a tshi lovha Ligegise, vho Phetha Madungo vha bve Duthuni vha ri hayi, hangeno mukumbani a u vhusi ṅwana, nṋe na nṋe ndi hone. Vha vhuya ngeno mukumbani vha ya vha vheya vho Madzena vhe vha vhusa ḽa Duthuni vha tshi pfi Madzena Phophi. Vha dovha vhone vho Madzena vha beba vho Matakuvhona vha beba vho Phophi, ndo ri eḽi dzina ḽa Phophi ḽo rinwa vho Madzena ḽa dovha ḽa rinwa ṅwana wa vho Madzena a no pfhi Phophi a vhusa ḽa Duthuni na ene a khosi. A tshi fhedza u vhusa a tshi dzama ori o sia ṅwana ane a pfhi Matakuvhona, Matakuvhona a vhusa ḽa Duthuni a ya a beba Mbengeni Gilbert Ligege vha vhusa ḽa Duthuni. Zwino nṋe ndi ṅwana wa vho Mbengeni Gilbert Ligege. Hafha muḓini havha vho Maelo Sumbya kana hafhanoni hune shango ḽoṱhe ḽa tshivhasi ḽa vhuswa hone ndi khaladzi yanga. Nṋe ndi nṋevho ane nda ri ndi tshi kuma nda kuma Duthuni fhano mukumbani ndi kumi ngauri ri na vho Maelo Sumbya vho Prince Kennedy miḓi ya vhathu.
Nṋe ndo ima hafha ndi Mavhina Samuel Mahwasane ane a vha muḓuhulu wa vho Mahwasane Masindi Ligegise. Havho vho Mahwasane Masindi Ligegise vha ri makhulu wanga ndi vho ṱuwaho hafhano nga tshifhinga tsha musi hu tshi dzhena vhoramaremisa vhuhosi vha ya vha dzula Muleḓane haningei nga miṅwaha ya vho 1900. Ndi hone Muleḓane e vha swikela hone vha vhusa ḽa Muleḓane u swika na nṋe muḓuhulu wa hone ndi tshi khou vhusa hanefho Muleḓane. Ndando
vho Ligegise na vhone vha muhaga vhukuma vho lwa nndwa zwidele vho ita zwiṅwe na zwiṅwe kha shango ḽa tshivhasi. U bva hafha Mativa Tshiha a dzhena vhoramaremisa ndi vhone ri tshi dovha ra tshi lavhelesa vho lalama vhukuma u swikela Mativa a Tshiha hanefha nga vho 1929 vhono lalama vhono kala. U bva hafho ha mbo ḓi dzhena Mukololo vho Rasimphi Tshivhasa vhane vha ḓivhea nga vho Phiriphiri vho Phaya. Ri kha ḓi humbula zwavhuḓi uri na hafha ho no pfhi Sibasa ho vha ho hafho Tshanowa vha vha tshi isa na zwiḽiwa zwibadela zwa Tshivhasa zwoṱhe Bufuri, Chirizidi, Nasilo, Vangababu Busa, Mingwa Sapadi, Mingwa Sapadimina, Matiwa Aha, Mizupachi Jan Rumi, Yamunawanga, Viva Wachifu John Shavan Chivas, Bambudi Viva Bangangum, Bufare, Usikera Babusa, Chipinga Chirapu, Zaitea Uri, Ndidove, Duwisi Wepano Ayani, Hona Jana na Mirayo, Rona ya Zikoto, Sutu za Chimburanga Ndirabudi, Nga 1993, Ndama ndikuwe ya Pano Ayani, Ndikuwusa Shangola Chivasi. Nda. Kuvote, zitobera za Chivasi Zorisi yao, Vapano, Tabani Mkumbani, Wawera Pano, Ndia tenda zori noripfa bakuripfa rikoamba rikodoba rikoba koda ngazwe baita na mishumo yabo tigazo rikuri na mirambo mingwe ine raira ndi mulambo anjerere mulambo anjerere uvane pakatawaza mukumba ufana na zibafunduzi aringo tendelwa noto ulaveresa Ezo ndi zine rakungwe za vatu. Uri batonipe zine rabazone, batonipe zipuka, zadaka, uri zitu zichimbira nga ndirabudi. Fano odaranga manda mapene na zito. Na zinwevo zine zatofupa zione fano. Fano rina korombiri. Koro ya ya traditional council kana total council ndi koro ine yava ikolaveresa shango la chivasa lothe zwino a na hezwi zwothe ri nango ya vhukuma zwauri shango la chivasa liko uhwenya ngauri ri khou tshimbila na dzisanko na vhalwane vha vha dzisanko dza sub-regini Baba vafano chipanga chote rekwamba navo auna sanko ine yaitiwa kha shango la chivasa zwiso kotoma yada kha traditional council uri rikono lave sori ndi sanko ya vhukumana ine ya dovha kushumisana na vhe vha musanda kana ndi zwinwevo zwine rine ari zwidzivina michino ya sialala i hone pano chivasa ndi yena yo itaho ya tika shango la chivasa ri dirwa kana musi ri kubona michina sya ri zwikona ni ri kuchini na nne nda chana zwikona nga mara mara auna munwe muthu ngudisao zwimalofa ndo to zwivona ḓuvha ḽithi na nne nda zwiedzisa zwa tshimbila nga mara zwino navho zwi thoma kale ndi a vhafhirela kule ngauri zwimalofa ndi zwa hashu ndi ngazwo ndi kuchina tshikona mitozo yabva nda pfa ndo takala vhukuma zwithu zwa tshimbili madomba domba ndi ngoma ine ya vha i khou laya nga maanḓa vhana vhashu vha vhasidzana uri zwithu zwi tshimbila nga nḓila yavhuḓi ndi ngazwo kale vha tshi ḓiwana a zwi tsheho zwino vha tshi nga wana vhasidzana vhaṱuku a tshi khou ḓa fha kota fari tshigigigigi nga mutsindo a zwi tsheho zwino a zwi tsheho na luthihi vha khou fa koto hwenya ri a gigigigi da mulema lo tuthihi a muhulwane
a tshi vhasa thovhela ndi Aji vhasa ndi vho thovhela Aji vhasa ndi vho thovhela Aji vhasa ndi vho thovhela Thovhela ndi Kennedy Aji vhasa ndi vho thovhela Thovhela ndi vho Kennedy Aji vhasa ri aḽa ri a fura Aji vhasa ri aḽa ri a fura Aji vhasa ri aḽa ri a takala Aji vhasa ri aḽa ri a fura muhuni
ndi zwa vhukuma shango la chivasa ni shango la manona auna na muthu na muthihi fhano ha chivasa ane a ri u fa nga nḓala hao muḓini muṅwe na muṅwe vha ḓo vhona hu na mungo huna muomva, huna zote. Zvino hezvo zvitu rivari kututuwadza vadzorapo. Asi kare kare musi ndichikopa vadzorapo vachivasa dzimbeu dzoutava miroyo pamana navo uri vakonoula vafushe. Hachivasa ndezvakuma rina dzitandera njenga manda. Rina tandera pala kuru ya dhamani ine rohira vatu ine havana miomva ine yavana makademia nazi zvino rojenisa na miroho uko shumu ya vukuma vatu vakuula vakufura zvino ndi zvitu zvine rakou zviitoro zvichimbira rina tandera yati fedziya ngauri tiye ina mushumuru anenge manda vaya palea Tate Vondo Dam huku hitu wa suzabu denga manda une watu wadheba takarahone vadipina wo toda vularo vararahone vaya sibadala chabufuri na kliniki la yare Vondo huna bashumi vanuko shuma ndengazo sibadala chabufuri na musi auna chika unamini chango la chivasa lina chimwe na chiko chango la chivasa ndilone lotoma ona pfunzo vathu va chivasa vanje vo pfunza yanga mana ndingazvo vakubona husikare kare ro hira shira stadium cha makonde uri chive kadzino la bomalada ngari vanje vo rora mbopolo vabva chivasa vamwe vono risiya una vamwe vanokodzichira uri zvithu zvashu zvikona kuchimbira ngamira vupi zvino hela la majaka ndira rikuliravirasa uri ridovavidzisa vamwe ridovapasa certificate ndivevo vamwe vororoya mbopororo shango la chivasa louranga manda rodzura rarisaidza uri na vathu vonodharesa and then huna zvinji zvine ratoo zviita
ahe chivasa ahe ndiwe chivasa midi ya vathu yawekisara yo chene wa mankili ene mukadanga bere ane ari wa vusiku wa musana murau kudivangela mapanza ni ene wa mano mavili auyima no shava ene wa velela mbiu wa chivasa midi ya vathu ene wa ramusiyelo ene wa vele mukhesi ene wa hadhi gegise wa ramarimisa ene wa phiriphiri mudipa namani ene wa thoya ndovu nda
ivari humbura zvakare we ajivadzariya lariya fura kotsi yanga vatamba chimode miyanga vathula mavoti kotsi yanga vatamba chimode miyanga vathula mavoti thula ewo ajivadzi kosi ndichivasa amukoma nemukuru.